True love readers, 5 years, Zolani comes to an end. Thank you to each and every one of you for tuning in, for investing your time, your emotions to the character. Thank you for walking this journey with me for 5 years. It's been absolutely amazing time. I appreciate each and every one of you for always showing up, always tuning in, always liking, always reposting, always talking about me, always voting. True love has been a part of my life for a very long time.
Ngiyabingelela ngiyamukela kulohlelo lo obekade lingisa indawo kaZolani lapha ku The River. The River uhlelo lapha kumabona kude ku 103 DSTV 1 Magic. Kuselishiyele lohlelo. Sibonile ke kulesonto esiphuma kulona ukuthi bambulele ku The River. So kusho ukuthi nje iyaphela indawo yakhe lapha ku The River. Kule video lengiphethe kuyibukela bekade kuyena u Lawrence evalelisa kubabukeli bakhe balolu hlelo kanye nabalandeli bakhe. Siyazi ukuthi uZolani bekade lapha ku The River from season 1 iqala nje le show. So season 5 bekade kwisikhathi sakhe sokugcina ela with The River. So ningicela ningitshele lapha kwi comment section ukuthi nizizwa kanjani ngokuhamba kwalomlingisi ku The River nje. Kuyabona kanje ukuthi akumnandanga neze ngoba abanye baze bamenze la ne farewell party. Ngibonga kakhulu nge support yenu, like and subscribe. Ngibonga kakhulu nisazokwenza kanjalo.